Bamba Junior. Nous faisons la rougne à eh, mon divin est gay, c'est ça. Mon divin est gay, c'est là où tu sais quoi.
Yes. You know, mwana da kuti kona nani? Eh nyari la nani? Ditu. Thank you.
Sina bale kutani.
Ai, ah, pafupi. Oh. Eh, pafupi ditu. Eh, ah.
Chabwini.
Mhm. Kuti mosukina masozi zangati.
Masozi?
Eh?
Eh, ali.
Tsendikira masozi.
Oh, chabwini.
Eh, ditu. Simona posisiwa mambo
eh
mambo simuguziwa
mambo ndio
mimi na mapanga ambayo yanzano mambo
eh
simaona bwanja kama bwele samazi
ama kwada
eh so ni mkwela mangati mli kumunda timatero ngati
ai
eh makandu ule
msikoma
msikoma panya funda je timati ndani
mfunda
eh
na banda.
Oh na ba, eh chabwino eh. Na ina vambo ya pina kana banda.
Oh.
Zalugwirana.
Utiko. Ari koko mana banda.
Ah, na takare.
No.
Mbanda wito.
Oh.
Eh ndito.
Oh.
Ah, araba.
Mm. Mm. Ari na banda.
Kodi balizukuya za tudu wanje bakumba.
Tipikishani.
Ya ine sabu ine pajandongo kugula. Ine namene mazuwa ma arrangements so sabuti. Akumene kuti lero program ya lero kutete. Ife ngati bambo vakomopano sidwiri ngula.
Eh
twe ne mongvura ni kudzivira ndikanire ni nkuriyo. Ina matake taite.
De dipange nsima kabena.
Nsima
eh.
Ah sima si tengera ntawo mufraga chips chonjo. Kampuku mwendo choncho eh rwika ka kosioncho eh ah shabwino
Gari moto kuponda hapo.
Ati kwa mako wali?
Hei, alipu.
Chabu. Hei,
koma kunene pa kumene.
Eh tikuja bwino
kwa sandu bazungu.
Usikula kuti samala kwambiri.
Eti
ndikuzani.
Zungu weni weni,
zungu weni weni. Kwandi akusaba.
Asa.
Inu mulipo?
Eh ndilipo eh.
Eh ndu.
Matenga maglass mweka.
Inde.
Ii bambo.
Kituni.
Bambo. Bambo.
Iyo wasona wako.
Bambo.
Inu
tawani kuno inu. Kwa di mzukulu wani mga muziwe?
Kwa
kwa napa gali mototu?
Kwa di maitana mundu wali kunchitu?
Ii. Nangaza fika paso ndo kutiso kunchitu.
Dinari bize tu.
Ii.
Anko wala jizukulu chani?
Aa. Abitadamu?
Ii.
Aa.
Ii. Jine.
Ii.
Ii.
Inu. Tawa. Ii. Tawela ni mundi choze uje ni uudhu.
Masa.
Wela ni di choze uudhu ni kare tuwa hala.
Wene.
Ii. Mandizi zi muza uko?
Nene pa.
Basi. Basi. Ii. Zukulu ndi yabu ino.
Ii.
Abita Adam, kuchia mwali wa uni. Mwana wa shia mwali.
Inde.
Beba nitu.
Ai msadanda uu.
Nali zabize.
Ai msadanda uu.
Ndiye mazi wa tima pita ndibigiri.
Hey, mene, ampolo,
kuchosa uzu kukala watu wa hala.
Inde.
Hey. Hey, I thank you.
Hey. Hey.
Tumono ni mukala pampano. Ya hii, waza iwala mwamba watu ampolo, kukala nikumbaza uu. Haa. Kupano nduwa malume ba. Ya iza adeza. Hey. Azizo lowe. Zibene, kwa mabali ya makazi. Azizo lowe raize. Amakala kukunu kumuzi. Eh, tazimba ni mwe.
Hayo ulibwino mkolo. Eh. Nikuwa kusukulu ulibwino.
Eh, di.
Kwa mbili.
Azipuzizi woze alibwino.
Alibwino
woze. Wana wazukulu woze walibwino.
Oze.
Eh.
Mkuzani.
Ya, izanki yu.
Eh.
Sikiratu. Azinda.
Eh.
Kwa di, bazi itu nyemba ni nga iwa kumene kukusukulu kudia kukune na
kuzani. Oh, siitu. Ini kwa nda kutisamalabu.
Ya, izanki yu.
Eh,
duwa mkolo. Ujeli. Ngaani ya kusuwa mazukulu ikuenda bwanji kumene. Mazomo.
Mazomo
zimbwaziwa sukulu kupuzira.
Ndawala kaya.
Kuze
kuenda bwanji.
Azi
kuenda bwino. Oh bwanji. Sachedwa kuiwala. Azi kuenda bwino.
Thank you.
Zichina kuoneka.
Kwa mbi. Kukoza bwina bwina
kusukulu. Kumanendu kukoza kwa mbi.
Kwa tu kukoza iwala. Tinawa limbikiza wa chema li wanga wa maiwani. Utinu mpuzile zukulu, muzakale ndokota. Mpuzile zukulu, muzakale Mr. Speaker
sa.
Ipetize nyadila kutipa muzipatu panacho kadona, wapuzi na zukulu.
Kwa maana kota lao, fuka tikaduala, muzi nkutikere
mapa. Hei, magazi, kutuwa njeze lao lo magazi, tikaleni magazi wachuluka. Hei, chandu kwenye.
Sefani, kutuwa kwa nabwela pa gali mototo. Hei, wa gali mototo mpasa ma 500 awili.
Mnabwela pa gali moto. Kwa ni kusukulu kwa kuma kupasa ni magali moto?
Tumabwela, ama tukasa magali moto tayo zina kuma hii nabwela ili taksi. Nima koza kwa mbili nklasi, nima kala mtukteni, onotazi kama tipata mpoto, tika jila guni nklasi muja. Na hii, ama tipata jima ndifonto
sa gala. Izimene zondezo ufunika. Kwa masoba nondi kufusa kuti gali moto. Mwalipila ndalama, inundama mwazita nga kuti.
Ana nipata kusukulu, last week ina wina mpocho, ina kiti mabanga pizza, ndeni natawina, ana nipata ndrama.
Ndiyo
wina mpata... Analandila kusukulu.
Oh, muna ligo? Ii.
Nangasaa kukamba po mwepa?
Ndiyo mati kusukulu ama kupasa ni mpoto?
Ama nipasa amalume mpoto, tika kosa, kwa mbili nklasi, ama vileka mpoto.
Wanzeru. Eee, yaku yangu landi wanzeru.
Eee, yetu. Rama zina sondizo, mama takutibata mtu ukakoza.
Ukakoza?
Nabwela kutini zati kukaira.
Oho.
Eee,
yetu. Yeah, thank you.
Ziko.
Eee.
Anabwela kutia zati kaire.
Nizimene haku nena.
Eee.
Tabwela zani kuno ndalama?
Eee.
Tabwela zani kuno?
Kuti.
Tatipase ni kuno
ndalama? Kama zani
anti asunga. Mutipase ndalama. Eee. Sopa nwa inu kufala shwa chiku?
Mwanja
nko? Iyai.
Chitawuni.
Inu takala nipe inu ndaku muzi. Mkusizu waza kutawuni. Iwe kufala chonchi kutishiani abitada.
Chana kika ndija?
Iwe ndi kukufuza kuti kufala chonchi ndishiani. Kwa di mayambaza ukule. Wamai wako unakawa wana wabite chikwe kwe.
Ah,
sinakawa. Osuna kwa wone. Ndiyo wa wanangatukutu wa malume wako. Ndi amene wa malola zopuza ngati hizi.
Zopuza wako bibi.
Inu kala nipe. Umaona ngati wa malume wako wa malola zopuza ngati hizi. Iwe. Inu. Iwe zona unga vale chonchi. Kufuna kulau lazi koshe. Kutawu ni kwenu konku. Iwe unga bwene bagari moto. Ndalama zaka wazite nga kutuzoli pila taksi. Iya. Waiwala iwe mene wafu dikila kupuzi la zukuru. Wamai wako kupika kachi azo. Uzana ndu uziku.
Ndea zichitabe zo.
Ukalepe. Ulofutika kutisha. Azipanga mahule kumene kwa katenga maezi. Iwe. Waiwala wamai wako anali kupika kachi azo kuti iwa upuzi. ine kudula milimo kupanga maganyo uziane ziana kuwata ndiza wa mai wako kuti wapite kusukulu lero mwai wapita kukoji wapezeka uli kukoji mama kuti ulimbikile za koji wayamba kufuna kuoneza iweyo kati kutwanuka mazo kwambiri iwa uzati ndu ingati wakukumanga zwa kumanga mutu wafa ine tuza uzili ndikufuna ndifuna ndikuuzile iwa mai wako wavutika ndau yonzei iya iwa zati wankolo wako ndai ine wangu
ndiye mfuna azingo vutika be mai yake yo
oho
eh azingo vutika be
oho
ino ndita yota dierere
koda iwa dierere kuti chana azungwani muzai wale kuti zogolo lanu ndiye zukulu kuti muzakale babu na muzakale Mr. Speaker sa muzakale honorable minister zonzezo ndi zukulu
eh mafunika nditu wajengeta muenerera
that's the man who wanted you
figani Good
afternoon.
Good
afternoon.
Figase.
Thank you.
Fine, thank
you. How are you?
Ule bueno. Kodi, mai. Awa ni ndani?
Ndi uncle anga, goma ana kalisa kunja ndiye tije wasamata.
Oh, I'm speaking English only. Very good. Awa kuda kala kunja thaya itali.
Good afternoon.
Good afternoon ndiye kuda kuti awa. Muli bwanji.
Ndi uncle aja hure yo, ana bwaya kuzamona manganya yo. Ndi hure yo.
No, I'm listening. My uncle of this one.
This is my niece.
Okay.
She came here last week.
Yes.
And he used hunger knife as big as a roco tree to chase her away from here.
Ali janadi.
Kani janadi mene mene ya kuti muna tamangisa mona ndi
chiwanje. Ndi mene tamangisa ndi.
Ndi mene ndo kufunza.
Ndi eno.
Ndi au za uncle anga wandi abwera afuna kufunza.
Oh, afuna menya nini? Yeah, look,
excuse me. Have I come for fight or to ask?
You could be concerned that
he wants to fight. I just want him to know he has made a mistake.
Okay. Akuti, iwo sana boy kuti azamenyani nani. Koma boy akuzaona kuti munapanga mistake.
Kuti. Iye mphamvu yalibe. Ine mphamvu ndinazo babo. Ngati mukafuna kuti timenyane timenyane.
Yeah, sikuti wabwerera kankhondo abwerera kuti akuti inu munapanga mistake ya mwanai. Mwanai anala kwatani momuka nthamangisa.
Bambo ndi fulani kuuze ene yati uyoyo ndi hule anabwera pano kudzamfuna mamuna
mufuna mamuna pangono pangono ndi ndi ausa awawa
no exactly
I'm saying this one is coming here bitch this one and you see
it's coming bitch
no my niece is not a problem
so pano samandi sonye
I'm saying you African, why is not speak Tshewa? But I'm telling him you have
it
said
it. It is not my fault.
Yes.
You cannot also speak my language.
Yeah.
So let's all Yoruba. You can understand the reason why I'm here.
Hey,
the elders say that if you relax your eyes well enough, you will see your nose. So just cool down and you will understand.
Ndikufuza kuti iye sabona akundikwana ine. Akundikwana ine.
Ndikunoda. No. Akunena kuti ukamafuna kulankhula koma chizungu chachidzwa koma chichwa chapa deep English. Ndimene ikukhanga kundivuna. Koma akunena kuti mphuno ndi maswana. Aha. Akuti ndizikuza. Amasonya maso ndi mphuno. Inu akuti ndinola kwa chifamu koleka mphuno yanu ndi maswana. Ndinovuta kwambi. Inu mukhale pansi mumoya akuze niyo.
It is not a matter of fight. My niece is not a bad girl. I spent a lot of money to send this girl to school. She's not a bad girl.
Akuti iwo amamulipirira uyu school. Uyu sisikana si hule inuyo musatenga ngati momuka thamakisa ndi chikwanjo ndi hule. Iwo abwaya zakambiane ndi. Inuyo mukhale phe. Mumvese kuti awawa akufuna akambiane ndinu.
Bambo tundikuuzeni ngati simunati bududwa pano ndikonza kuti buyani. Mwambati
bakomba lapa ni bazukuru wanga zukuru wanga na kwa tuani manga sabona huyu anabula banukula asa muone manga manga nya ni mamuna
kudula
kudula kuti ja
kudula kuti awandize au zanso sabona jojo sa
mbe nikaza kukunga ba ya
eh
yes
if a child yes. as close like an elderly person
yes.
he cannot have rags like an elderly person.
You should be careful.
Wait. If an elderly person
yes.
says that he is satisfied with hunger, that's a reason. If I go, it doesn't mean that I cannot face you.
I'm speaking.
I grew up in China.
China?
My Chinese are the one that. Garage is so bad.
I'm very sorry.
Let's go,
uncle. You hear from me.
Thank you very much. Good afternoon.
Thank you very much. Thank you.
He will hear from me.
Yes.
This is not the end of this case. You!
You
have brought me here to face this kind of a rough here.
Yes.
Go. I will deal with you.
Mahura.
I'm going to go to the house. I said, I'm going to go to the house.
muntu kafa suruma va ndi chipewa ndi ndi
wanthu asi tati ndi jawo ndi anza
kuno ah iso muvule kai chipacho
ndi kulowa
iwe zoona iwe kuyiwala kumene wachokera iwe waiwala kumene wachokera
akukumbukira ndi facho wabwera kuno
uyi pamene anali kupita ku zukulu anavala ngati yanu gown lero angavale choncho
kodi ne mungunditenga kuti ndimunena zabodza ndikuzani zoona anu ndi mapotoso mwa mandipatsa ku zukulu
iwe ine ku zukulu ndi makuziwa
mwamba kuna miza nikalero sasa kapa
pa uzatitenga ife anthu ako muzi kukala ngati wogona ku zukulu munthu akakoza akafuna kumtokoza amampaza kope amampaza penzulo cholembera bolo point zimene amampaza munthu ngati mboto osati ndalama ngati
masikwa ndosiyana college ndikuprimary.